Wan E Pap wase donjo wa chopoka. Wan E Pap winjwe.
Wan E Pap wase donjo wa chopoka. Wan E Pap winjwe. Wan E Pap wase donjo wa chopoka. Wan E Pap winjwe.
Umara pacha zumama moram amila 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 amila. Aduna chunya gore. Aduna chunya gore.
Nice. Very fun. Special treat.
Hi.